kile mwana wanji chenje la mchalo wikala ameno mafupa tebonsa venga kutemwa no 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 sungo mukoshi ubulungu tamwa shupa ikalila mumafunde na mumashiwi na kupela lesabe na iwe achingirilo mweo obe
for their children. And to start with my parents, God bless you. Kalevalika Mayona Tata. I love you.